sekucacile lento wayilandela emazweni isihambile wena usophila ngokugula imoto ziyaginqeka imizi iyasha impilo yakho isinzima kakhulu kakhulu kunakuqala awusazi wenze njani lalela ubabu dokotela engakuvusela into yakho iphinde ivuke ucebe ubuyele esimeni esejwayelekile akuvusele into yakho ubuyele esimeni obukade uyiso sishayele ku 082 459 1816 noma ku 063 689 8922 babu dokotela engakuvusela lento yakho ujika kulelo kuze kwela
siyabingelela ubingelela babu dokotela babo esizwe babo jabulile namhlanje sithekweni sine video esiyenzayo no baba uMageba bathi thisi Jula production baqinisile
basho kanjalo baqinisile dokotela
okay mkhulu ziningi sesikhuluma kakhulu ngazo la akubingelela abantu bese singena emsebenzini edlozi
Sibingelele babu dokotela sibingelele babukeli bonke bebabu dokotela TV sibingelele nakubabu dokotela
ziyabongisha manje zithu isize kakhulu and umsebenzi obunzima sezwe senza wawenza walula yini kanti lo yini ngisho manje
hayi bavukele obastet bavukele bathola behamba ngathu manje ya iyaphela lento obushimane babu dokotela kune perfume perfume yeshimane iqanjwe yibona ukuthi iperfume yeshimane hayi yenza babu dokotela ebusika nje oyolala ejobelala edwa ngobethanda
ngobethanda
hayi ngobethanda
ya sizobuyela kuyona kodwa ke singenelana nanga amafutha mkhulu abantu bayibuza indaba lamafutha ukuthi ngempela lamafutha ayenze into esikhuluma ngayo uthini kubantu
babudokotela ilokuza namafutha amasulumane ayenza udokotela ayenza kakhulu amafutha amasulumane awulambi makuthuhle na hayi maye khona babudokotela ndeke indlala iyabaleka
indlala iyabaleka
iyabaleka indlala
evidence eke sayenza emasontweni adlule uke wathinta indaba yophondo awuthi fahla noma singesikhuluma sigcela kakhulu kuyona
babudokotela uphondo labantu abagembulayo nje umuntu othi mina ngiyagembula ekhasino ungalingi ungene ekhasino olungekho uma uzogembula efonini futhi usitshele sokutshela ukuthi uzolisebenzisa kanjani uma ufuna ukugembula la efonini kulabantu abenza lento zosuperbet
usho ukuthi ukugembula uphondo ungenalo udlala irisk
usukwe lahlela imali yakhe nje noma imali yakho awazi ukungena ekhasini olungekho babudokotela uphondo
manje lo phondo olungakanani kwaphela ngibona inyanga ezinye ziphathwa impondo lo lungakanani
ungena ekhasini incane nje babudokotela
oh incane
ya uyakwazi nje ukuthi ufake
oh ileke bakuthola ibagaxa la
yebo lo mpela
okay kunomuntu ozothi uyalifuna uphondo ngoba lento yokugembula into enhle into yemali le
ya
udliwa imali owuthola imali kodwenzekayo
njalo
akwenzi akukho kusesente either utholile noma udliwe
ya
Kodwa nalapha yophondo yohlabuhlu kodwa
ufike ehlabuhle lapho uDokotela ufike ehlabuhle kumuntu ose ongekho la eduzana siyakwazi ukuthi simposele lona uya afone afa enze payment yakho na bese siyamposela asifakelwa ke imali kaPhepho angathi umuntu khona imali angayithatha ngayifaka kaPhepho simnike iaccount asoke zofaka yona bese sithumelele iPhepho store number simposela
ungawayithinta ncane perfume Ungaye mafutheni ishimane. Ngiyazi ukuthi uzanenene namafutha ishimane angaza gcotshwa kodwa ke akuyeke lawo ishimane.
Babudokotela, iperfume. Makuthusa umbonile umuntu ukuthi nangu. Hayi babudokotela ishaye. Nana noma kuthiwa uyabona ukuthi kuyabheda ngempela hambe emall babudokotela. Uya emall nje phatha abantu aba right. Ufike uyishaye bese uyimele parking ku parking. Uzoyigaxelela yena.
Igaxelela.
Hayi uzoyigaxelela yena babudokotela.
Kodwa mhlawumbe sakhuluma ngamafutha eshimane uthi uyaxoba kuventilator umuso uyathola
kuzo. Unasaya lapha.
Ayoshela ngobuthando umuntu.
Hayi babudokotela oshela ngobethando. Futhi oshima uyoshima ngobethando. Angiphathi ke kuthi uraphile kabe kufanele aboshwe lo muntu. Ngoba indlela zikhona zokuthi wenze nje impilo ibeluli befast. Singayidonsisi. Hayi.
Yeah, then kunabantu abazobethi bafuna amafutha abasifuna ispray. Kodwa kasibuyele emafutheni ngishimani. Asingazinike ingane le nto.
No babu dokotela monga phansi ka 18 asikunikeze.
Asingazinike ingane.
Hayi asikunikeze. In fact nje futhi bekufanele sithi ungaphansi ka 21.
Kube nje umuntu oyazi into ayenzayo.
Yeah, kube umuntu oyazi ngoba
manje. Ngoba yazi into engiyibukayo lana kunabantu besilisa. Bantu besilisa bangasebenzi amakhosikazi asebenza. Uyazi ukuya enkonzweni lapha into enzima kabi.
Kakhulu.
Siyafuneka ispray.
Siyafuneka babudokotela ngoba uzokuthi uzothi ngikhathele. Nakusasa ngikhathele.
Uma ekhathele uyashiselwa, uma engashiselwa kuyabanda.
Yeah.
Usazama ufuthu manje. Izinto ezu 3 nje wena ufuna uhlezi uchusha phakathi kwazo.
Noma nje Babu Dokotela kuthiwa unomuntu ohlangana naye wokuqala and uyasaba ukuthi uzomqala kanjani. Ngene room eliqala ushaya bese uya relax. Uyena ozoqala udaba.
Eh, lokho izovusa imizwa phela ngempela lento eyihlakaza imizwa. Uthi manje indoda njani ihlezi ishela.
Eyi.
Shela lapho ushela umuntu oneminyaka 32 nenengane ezo 3. Hlezi ushela ngoba usebenza.
Khona abanye kuthi kufanele umuntu akhokhe. Every day fanele akhe akhokhe.
Hayi sengkhokhisa.
Hayi wakhamela nje.
Hey ngisho ifroze ngiyakhona.
Hey ulobole every day.
Ngoba imali ikhona.
Ngoba ikhona imali. Hayi Babu Dokotela no. Umuntu angathatha ispray, ashaya ispray, kwenzeka izinto.
Kwenzeka izinto.
Yeah.
No, kulungile makheba. Ukusinike inamba osizokuthola kuyona.
Inombolo is 078-3170-554.
Okay, sibonga kakhulu. Bonga Babu Dokotela. Baba sizwa bangujabulele. Siyathokoza.
Sibonga.
Sekucacile lento wayilanda emazweni isihambile wena usophila ngokugula imoto ziyaginqeka imizi iyasha impilo yakho isinzima kakhulu kakhulu kunakuqala awusazi wenze njani lalela uba budokotela engakuvusela into yakho iphinde ivuke ucebe ubuyele esimeni esejwayelekile akuvusele into yakho ubuyele esimeni obukade uyiso sishayele ku 082-459-1816 noma ku 063-689-89 Tutu, Babu Dokotela, engakuvusela lento yakho. Ujika kulelo kwezokwelapha.